takula ndi anole mikizika.
Ayi na thokoza.
Eh. Ende mwani neva. Kungo uyamba udino ndo mwe drubi.
Amati chala cha Mungu chikakuloza. Palibe anga chipindi.
Zona.
Ndito ndito.
Zona die.
Ah foma MP nda kupesani.
Chabwino.
Eh ne monga mukudziwa ndo yambo meno udino meno wa MP uko situwe sekuno.
Eh ndi
ndenda kandi kwelenga mabuku siana siana malinga ni chitonda yamba.
Ehe.
Kumono kupesa kuti pali mafuso ena. Ofuka munthandize.
Chabwino.
Pachijewa pali mawa mati sachela kale sili mataya.
Zona.
Ndili meti masesera makona.
Hey,
hey, hey, hey,
hey,
hey, hey, hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey,
hey, hey,
hey, hey,
hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey,
hey,
hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, how is budget formulated? And who is in charge of that budget?
Budget?
Chabwino.
Kutena pesa futi kuja.
Aha.
Kandi kansala, kandi MP.
Ehe.
Ima kusudo jwa kumene kuja. Kumene kuja kumakalama committee.
Ehe, chabwino.
Village Development Committee. Kumasumbita pa Area Development Committee.
Yes.
Ndiya ntua jama fotokosa zitu kukoza uzo siyana siyana. Zimena kufuna. Maningana mafura kutila kwa kuja.
Ehe, chabwino. Ehe, ya.
Ndiya kansala, ama tingati zitu kukotungo tungono.
Ehe.
Kupina nzo konsolo. Pamene ni ngati MP,
wali
megezeka, mima tinga zitukuwa zukuru zukuru, kupita nazo kunyumba ya malamulo. Zitukuwa zikezeka bwela, zima bwela soko watu.
Chabwino.
Jani mati mpamfu kwa watu.
Fusula juli unena kuti, what are pre-budget meetings? And how important they are? Kwa jikamatu kukonsekela kupanga ndondomeko ya chuma cha dziko, ndiko tani. Ndipo funikila kwa kenti kuti.
Kukonsekela kumeneku. Ndikuti inu mwapita kumudzi
chabwino
mwakapeza yeni yake chitukuko
chabwino
akupatsani madandaulo awo zosowa zawo akansa laso chimodzi modzi nusenu makhala pamodzi kukhala pamodzi kaya mabunga yaja kaya mipingo kukhala pamodzi mkuona zitukuko zija
kodi kudera kwathu kuno zitukuko zimene kufuna ndiziti zimene yeni yake kudera ako anaziuza ife ma MP kapena makansa
muona tose pamodzi timena kutsana ndondomeko imene
chabwino chabwino fusolo tsatira what is the role of citizens in budgeting kodi udindo wanzika kokoza budget ndiwo
kufunikira kwanzika
chabwino
pangani ya chitukuko kapena budget
choyambirira
vote yao ndi ufulu wawo akapita kukavota amakha kuti vote ija ili ndi mawu amene kukamba. Ndeni yomati mukabwera akakuza nzimene wakufuna ka afuna school afuna bridge afuna chipatala afuna jani mukatenga zimene zandu kazipereka ku parliament mukakabweretsera wakonzera zinthu zija amakhala ndi umwini
chabwino fuso
bwana MP
yes
musana pitirire
aha
ndikuona ngati muno mumtenta kwambiri
oh
I think ndi kale panjava
mukumwa waini panjama tamangitsa magala
kwambiri
zona
zafika pana amuna
madam chair ndi panjava ndi
Wali mikizika jindime.
Yes, bwana.
Mukamamfa ndawu tia kwa ana kuti MP ya jereri.
Yes.
Ndimini.
Oo.
Ine ndawu yole mira. Mukamamfa na MP ya lima gali moto. Amanga nyumba za pili. Ma business ali mbwe. Kaya ki ndimini. Kumasha nga muka.
Oo.
Kujere nga yajere ndimini. Wali mikizika jibiki.
Kwa Mr. Pungwawo.
Ii.
Ino simu ona kuti ababa ndi kuti kutenga drama zimezika datumikira antu. Tuweka matumpa watu.
Ayi gaya. Mukala ngati kuti ndi muindikitsime ndi mumagazi tukuko. Zotsalazo matotsalawo mmamwandini.
Ah.
Umachanga muka gaya.
Kwine pamene sindi kumvetsa kuona kuti.
Usauka.
Iyayi ndalama zimene mufotoroza zichoka kuti. Chifukwa ife ntchito yathu ndi yotumikira Malawi. Tili ngati bridge imene tuchoka ku chitukuko kukapereka ku parliament. Parliament ikanga iwo patsira.
Tsitsani.
Iyayi singali yotsitsa Mr. Pungwako.
Ufa usauka.
Iyayi osa kufa mo usauka. No. Mr. Pungwako.
Banji.
Mr. Pungwako, iyi singani kuti zikambamutsitsa
ya.
Mwamva ngani simene.
Ndamva zonse zimene makambira.
Mwamvera.
Eh.
Yes, kukamba kuti
kanga kumazona bamba.
Banji.
Kubwera kwa inu sana nakwitsei. Chifuka kumvetsetsa kaindesere kachuma kadziko.
Yes.
Ndi chinthu chabwino. Kuti zimathandizira kuti kula dziko lathu. Akapanda kumvetsetsa awa adzaononga chuma cha dziko ngati memuna pangira ino.
Ine zimene nditenge kwa yawa ndisabwino zokha zokha. Zinazo singatenge.
Maso masasiye mukwirana.
Somakati momene.
Ya ndikhulungire pepa. Epani sinzapangazo.
Zime mapangazo kuti sizabwino.
Mama ndikuchitsa manje zokha pepa ndikhulungire.
Ah.
Khulungire pepa.
Ufulu wapeza utenga uchokera ku mabungwe komanso adindo ndi otetezedwa mmalamulo a dziko la Malawi komanso maiko onse apa dziko la pansi. Ndi ufulu umene umene anthu amagwiritsa ntchito kuti apeze utenga wokhudzana ndi chuma cha dziko. Koma tuzadziwika kuti si utenga onse umene anthu amaufuna umene amaupeza pogwiritsa ntchito lamulo limeneli la access to information. Nchifake tikufuna kuti kudzera mprogramu ino ndi maprogramu amene akubwerawa tiunikirane za lamulo limeneli la access to information. Ine ndi Joab Frank Chakaza. Ndakula ndi programu ya lero ya kulondoloza. Mprogramu uyi ti ndi zambiri. Zina mwa izo ndi izi.
Gawo 37 ya constitution yathu ya dziko lino imanena kuti Malawi aliyense kapena munthu aliyense Malawi muno ali ndi ufulu ofusa mautenga osiyana-siyana kuboma komanso mabungwe a boma.
Business yomanga manga ifeyo titha kukhala osangalala kuti azika zinthu poyera monga kuti kuli mabidi. Mabidi awa zikhale poyera.
Amalawi onse amene amagwira ntchito kapena amafuna atapanga malonda ndi boma kapena nthambi za boma akuyenera ndithu azidziwa kuti ali ndi ufulu okafunsa china chilichonse chokhudzana ndi malonda ku nthambi zina zilizonse za boma.
Tikudziwa kuti nyumba ya malamulo inavomereza lamulo lokhudza kufalitsa uthenga Access to Information Act. Komano nkhani ikuoneka kuti sitinafikepobe chifukwa kuti anthu apeze uthengawo zikuoneka kuti zikumavutabe. Pali zinthu zambiri zimene ndi zotsamwitsa. Pali ndondomeko zovuta kuti anthu akafikire kuti akapeze uthenga umenewo. Paliso chizolowezi chomangobisa zinthu chimene chimachitika mmaofesi osiyana-siyana. Zimenezi kupangitsa kuti anthu asamakhale ndi uthenga wokwanira umene akuufuna. Nkhani ya ndondomeko zimene zimatsatidwa kuti apeze anthu amene apereke katundu kuti akagwire ntchito za chitukuko cha boma. Kapena kagulidwe ka katundu ogwira ntchito za chitukuko cha boma. Anthu samamvetsetsa za ndondomeko zimenezi. Komanso kuti kodi ngati akufuna kuti achite ntchito za boma mmene iwowo angakagulire katundu angatsate ndondomeko zotani. Komanso mwayi woti akhoza kuchita business ndi boma angaupeze bwanji, angachite bwanji. Zimenezi ndi zimene tikufuna kuti tithandizane kuunikirana mprogramu yathu ya lero ya kulondoloza. Takhani pomwepo.
Lamulo limeneli la access to information kapena kuti lothandiza kuti anthu adzipeza mauthenga mosavuta lithandiza kwambiri kubweretsa zinthu poyera kapenanso kuthana ndi katangale ndi ziphuphu munjira yonena chonchi kuti poyamba anthu amachita katangale kapena ziphuphu potengerapo mwayi pakusazindikira kapena umbuli wa anthu chifukwa mwina mukaona makapa nkhani mwina yogula zinthu kapena katundu wa boma anthu amatha kubwera kwa munthu ndikukuuza kuti ndipanga zakuti iweyo ukandipatsa mwakuti. Ndiye pamene uthenga ukuperekedwa mosavuta. Zimene zija zipangitsa kuti munthu ina aliyense athe kugula pa mtengo ofanana opanda ziphuphu zina zilizonse.
Lamulo li ndiliona kuti ndi labwino kwambiri chifukwa panopa munthu utha kudziwa kuti chikuchitika ndi chani ngati liyambe kukwira bwinobwino. Koma kale lija zinali zovuta kuti udziwe kuti chikuchitika ndi chani kodi olo mwina anthu akapanga apply ntchito zimayenda bwanji kaya kugula katundu zimayenda bwanji zinthu zimakhala zovuta koma panopa zikuoneka kuti zikhalako zophwekera chifukwa kuti tizitha kudziwa kuti zinthu zimayenda bwanji
ndondomeko imene ndiyofunikira kwabwino makamaka kwa ine ya ngati mwini wake wa chinthu mwini wake nenene ndidziwe kuti kodi zikutani kodi ntchito iyamba bwanji ndipo ikulowera kuti komanso tifuna tidziwe kuti kodi analembana bwanji ndondomeko yakalembedwe ndi kantchito kalembedwa bwanji fa mongu kukumbutsani dziko lionetsa kuti lalowa ndali chifukwa kupanda kudziwana ndiye kuti sangakulembewe ntchito koma ndiwo otha ntchito koma chifukwa iona kuti sindiwo odziwika umapezeka kunena kuti sokulemba ntchito chifukwa cha zinthu ngati zimenezo
nthawi zambiri athu ngati sakudziwa chinthu amachita speculate amapereka maganizo awo amene saloyenerera so lamulo limeneli lizipereka mwayi kwa anthu azindikire kuti chikuchitika ndi chani. For example, ifeyo timakhuzidwa ndi CDF. Anthu amaganiza kuti CDF ndalama amatipasa mthumba. Ndiye timapita nawo kamuzo kuti iwe khonza apa. Koma si choncho ya. CDF imeendelea malamula boma ku council ama itanisa kama contractors ama sana ma contract ife chimiti mapanga ndikungwazwa council kuti tikufuna kuti chakuti chitike apa chakuchitika apa
amalawi onse amene amagwira ntchito kapena amafuna rapanga malonda ndi boma kapena nthambi za boma akuyenera ndithu azidziwa kuti ali ndi ufulu okafunsa china chilichonse chokhudzana ndi malonda ku nthambi zina zili zonse za boma izi zikuyambira pamene pangotuluka nkhani yofotokoza kuti boma lo likusakasaka anthu kufikana ndipo pa ndondomeko zonse zimene amakasankha munthuyo kuti apereke ntchito zimene zozo
business yomanga manga ifeyo titha kukhala osangalala kuti azika zinthu poyera monga kuti kuli mabidi mabidi awa zikhale poyera komanso panopa zikumavutira ko pang'ono chifukwa kuti zikumangokhala mu newspaper monga kodi sanga tsatenji ndondomeko zina zimene zayikidwa ngati pa Facebook pa internet ma website ndiye kuti ife amene timakhala kuti mwina tili ku site kale tili ni mafoni ndizophweka kuti titha kungolowa pa page pacha kodi osanga ngoyesera kuyesera ndondomeko zimene dziko likuyendera cholinga ifeso tisitha kuta kufikira pamene popo
nkhani yokuti akanidwa uthenga sana patsidwe information akhoza kubwera kuno Malawi Human Rights Commission ndipo tidzathandiza kuti ngati kuli koyenera kuti alandire uthenga umenewo uthengawo alandire chifukwa ndingonenako pang'ono kunena kuti sima uthenga onse amene akuyenera kuti aperekedwe pali mauthenga ena amene ndi otetezedwa malingana ndi lamulo mwachitsanzo mauthenga okhudzana ndi chitetezo cha dziko kapena mauthenga amene akhoza kumakhudza nkhani za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko akunja
Ngati anthu sakudziwa bwino za uthenga umene akufuna kapena uthengawo ukuwapeza mochedwa ndipo vuta kuti angalondoloze za mmene chuma cha dziko chikuyendera ife ndi chikhupiro chathu kuti pamene anthu ambogwiritsa ntchito Access to Information Act kapena kuti lamulo lokhudza kufalitsa uthenga azindikira mphamvu imene ali nayo kuti azitha kuwafunsa adindo za mmene chuma cha dziko chikugwirira ntchito komanso chofunikira kwambiri ndi chakuti anthuwa azindikire kufunikira kuti azitha kuperekapo ndemanga kapena kulankhulapo pa zinthu zimene zimachitika tsiku ndi tsiku zokhudza miyoyo yawo.
Gawo 37 ya constitution yathu ya dziko lino imanena kuti Malawi aliyense kapena munthu aliyense Malawi muno ali ndi ufulu ofusa mauthenga osiyana-siyana kuboma komanso mabunga a boma ngati uthengawo ulomuthandiza pa chitukuko cha moyo wake komanso chitukuko kanthi cha maderawo kusonyeza kuti uwu ndi ufulu ndithu wa munthu wina aliyense Malawi muno titakhazikitsa constitution imeneyi pakhala pali kuyesetsa ndithu kuti tikhazikitse no lamulo lenileni lolumikizana ndi constitution ija waonetsetsa kuti ufulu umenewu wakhazikika
Access to Information Act takhatu kuyifunadi kwa nthawi yayitali kumbali ya ife ngati amisa Malawi takhatu kumenyera kwambiri ufulu umenewu kapena kuti tikhale ndi lamulo limene lili kwa zaka 17 ndiye kwambiri chimene chimati gakamiza kunena kuti tithe kulimbikira kunena kuti pakhale lamulo limeneli ndikuti atulankhani komasa Malawi athe kulandira mauthenga mosavuta kuti tilimbane ndi kacha imene inalipo kale ya secrecy kapena yokhala mwachinsisi makamaka mmaofesi aboma pamene kulibe lamulo lothandizira anthu kupeza mauthenga mosavuta zimachititsa kunena kuti anzathu amene akutitumikira ndikunena kuti kutumikira chifukwa ofesi zimene zija timakhala kunena kuti takhazikamo kuti atitumikire sikuti ndi ofesi yonena kuti iwowo achite zimene akufuna koma ndi ofesi yonena kuti achite zimene anthu awatuma kuti achite koma chifukwa chonena kuti lamulo limwina silikugwira ntchito kapena mbuyo mukunalibe lamulo limeneli nkwapafupi anthu amene tayika mma public offices kuna kuti agwirise ntchito ndalama molakwika kapena achite zinthu zimene anthu sakuyembekeza kuti iwo achite chifukwa palibe amene akuwafunsa kuti achite zinthu poyera
challenge imene momwe anayo ngatulankhani ndi nkhani yotha kupeza uthenga makamaka kwa madepartment aboma madepartment maunduna komanso ma agents aboma kuti muthe kulondoloza nkhani mote kufusa zimbinza chitika mafusa mboma zakazo uvuta kwambi sana nakumbeyo andi nthawe zina akulakula makandi mpamvu zota kusapeleka uthenga akhali chinthucho njokuza dziko koma mathau kandi kutheka one kuti nenkhani sindakirapo.
Chaka cha 2013, boma la Malawi linakhazikitsa ndondomeko yolimbikitsa maufulu amene wawo wakuti anthu akhale ndi mphamvu komanso ufulu kufusa mauthenga kuboma ngakhale mabunga aboma imene timati policy. Chaka cha 2013 imene inali access to information policy. Ndondomeko imeneyi ndi imeneno inaonetsetsa kuti yalambula bwalo kuti no lamulo lija likhazikitsidwe. Ndecho njodi mchaka cha 2016 mu December nyumba ya malamulo inakhazikitsa lamulo limeneli ndipo mmene mafika February 2017 a president anthawi imeneyo anasainira kuti limene ndi lamulo lolimbikitsa komanso kupereka mphamvu kwa Malawi kuti akhoza kumafunsa mauthenga osiyanasiyana kuboma ndi mabungwe ya boma.
Mavuta ambiri amene amachitika ntsomuno ndi fukacha kuti mwina boma simachita zinthu zake moyera tokama nkhani ngati za cash gate nkhani zimezi kukhudza kumpano za 6.2 billion zinthu zimezi chazo anthu zimakhala ndi impact kwambiri fukacha kuti zinthu zicha zimachitika mobisa anthu sakudziwa kuti kodi chimachitika kwenikweni ndi chati imene chetso ndi njira yabwino kuti mwina aboma samakhale akamachita zinthu zawo azikhala kuti akuchita zinthu zicha mokhazikika akudziwa kuti zimene kupangazi anthu akudziwa kuti kodi kunjaku tikupanga bwanji koma misinformation information ija there's always room for speculation ifikayo mabizeka sokuti kukubwera amwina ati malegation zilambiri mbili anthu akupereka manongonongo ambiri mbili sona akaipanga operationalize access to information mbili mene ithandizira kuti zinthu zaboma zizichitika moyera
ngati palibe lamulo limene likupereka mphamvu ngati pakusokera chimene chingankakamize munthu mdindo kuti asabise kanthu pamakhapovuta moti mbuyo pakhapovuta potepa mchifake tina pusha tinapanga advocate kuonetsa kuona kuti bwanji pakhale lamulo limene munthu wogwira ntchito mboma adzaona kuti ali pambalanganda alibe ufune kuti ndiupanga zizi ndunena tu in the line of work ndugwira nzobisa chifukwa wani apanga ndiyo nimesokwa yanga ndi ndama zathu ndithu tikandiregula kasopo tikandiwa kasale amati dula so iye uja aendesa ma resources athu nde asamakhale ndi mpata ubisako adzitha kukhala ndi kuthekera komatha kuti ululira kuone kuti azinthu mane zikuyenda panopa zikuyenda chonchi moti access to information bill inayamba kalekale ndipo tithokoza mungu kuti lamulo limene lili linadutsa
padakali pano metro kulankhula pano patha chaka access to information ikugwira ntchito lamulo la lopeza mauthenga mosavutali likugwira ntchito ndi mukandifunsa kuona kuti kodi zikuthandiza kapena zasintha chani. Ndikuyankhani kuti mwina chasintha ndi chochepa kwambiri pazifukwa zingapo zimene nditafotokoze choyambirira tikuona ngati kunena kuti mubomamo sichinakhazikike kwenikweni kunena kuti lamuloli tsopano liyambe kugwira ntchito chifukwa lamuloli limalimbikitsa kunena kuti anzathu amaofesi aboma azikhala proactive popeza popereka mauthenga asamachite kudikira kunena kuti afusidwe atu ankhani apita akaafunse mauthenga ena ake koma iwo azikhala proactive ndikupereka ngakhale asanafusidwe zimenezi sitinayambe kuziona zikuchitika chachiwiri tikuonabe ngati unena kuti padakalika kacha kakhalidwe koma ona ngati kupereka mauthenga amubomamo kwa ndolankhani ndikukhala ngati kuti kumuchitira ubwino chabe ndolankhaniyo osatenga ngati kuti ndikudindo wawo anzathu amene ali mubomamo kuti azitha kupereka mauthenga ndiye ndikacha imene yakhazikika nthawi yayitali ndiye mwina kusintha kwake kukhalabe kovutirapo
lamuloli limapereka masiku 10 ndi asanu 15 kuti munthu ngati wafika ku nduna wa boma kapena ku bungwe lina lilonse la boma kufunsa uthenga wina uliwonse mokhudzana ndi lamuloli unduna uja kapena bungwe la boma lija likuyenera lipereke uthenga uja pasanathe masiku 15 masiku kumi ndi asanu, asana ate. Akale kuti munthu uja wapatsidwa uthenga uja. Komanso, sindiye kuti munthu akangopezeka kuti wapempha uthenga uja. Ndiye kuti apatsidwa uthenga uja. Mabungu ya boma, maunduna boma, aliso ndi mphamvu zokaniza uthenga. Pokhapokha ngati paliso lamulo lina limene limaonetsetsa kuti uthenga umene wapempha munthu uja. Sukuena kuti uperekedwe kwa munthu uja. Ndiye zonsezi zikuena zichitike. Masiku mkatikati mamasiku asanu mamasiku 10 ndi asanu 15
ndiyamikire anthu ena amene amafalitsa nkhani my institutions ngati mboma pale ena akumadziwa ubwino wa lamulo limene akumayesetsa ndithu kutipatsa information koma pale ena amavuta umatha kukhala munthu mwezi sanakuyankhe kukhala mawiki awiri sanakuyankhe ndiye zimene zimapangitsa nena kuti ifeyo ntchito yathu idzivuta chifukwa choti bwana athu anena kuti pali story yetu yapa yabwino pali nkhani yoti tilembe yabwino anthu aidziwe koma kuti information ina sunaipezi antwenes akukanika kukupatsa mayankho komanso kwambiri limaona ngati kuti kumakhala ngati anthu ena amangopanga mantha kunena kuti ifeyo tikapereka information iye ndi ifeyo tikapatsa wawa zimene afunazo ndituti ngati zikakhale zoyipa ndituti mwina ife mwina tinenedwa kolo atichotsa ntchito
ngati simangakhale wani kuti anthu aphunzitse bwino adziwe ma government processes kuti boma limaumba bwanji zituko zake amapanga bwanji maplan budget amapanga bwanji ndikuza ndidzakhala mbuli komanso sitidzadziwa kuti tirondoloze pati chinthu chimene ndiona ngati pena paka adindo chimasangalatsa amafunsa amadziwe zinthu cholinga azitibera taonako ife midzina kuti ana kuti munamva kwa ghost workers ghost beneficiaries mudzi ana kuti mudzi uwu amene akumbensewu mutenge anthu 100 mudzi mu angotenga anthu 10 enawo angolemba lemba maina ndamazo agawana ndetika pakauti palibe a good flow of information kuti kugawana uthenga uwu tikhala mu mbuli komanso ndekuti katangala apitilire
mulayi muno muli ti masukulu osiyanasiyana tana primary ka secondary kumene kuchen ku malonda kuti anaambira amathu mapezekako komanso makolo amathu mafika kumosa vuta ndikho zikhala njira yabwino bomba kumafika ngati malo amene achawo ka maybe mapeleka mauthenga osiyanasiyana kwa ana kuti mwina pa nthawi ya holiday akapita kwawo mauthenga aja azikapasa suma makolo awo ikho zikhala njira inayothandizanso
pali maunduna angapo amene timagwira nawo ntchito monga ngati unduna wawo ophunzitsa anthu zosiyanasiyana uja timati civic education amene wandiwo kuti ifeyo ngati unduna tili nawo kale kuti tikukambirana kuti kodi tingapange bwanji kuti anthu ambiri adziwe za lamuloli adziweza ufulu umenewu komanso adziweza mphamvu zawo zokhudzana kufunsa mauthenga kumaunduna komanso mabungu aboma ndeso pali bungu ilije timati nice amenewonso ndokuti tikuenera tilumikizane nawo komanso mabungu osiyanasiyana kuti atithandize kuti anthu mdziko muno makamaka kumidzi adziwe kuti ali ndi mphamvu zimenezi
Kodi muli ndi zaka pakati pa 18 ndi 27 ndipo mukufuna kukhala mtola nkhani? Lowani mpikisano wa Young Mobile Journalism, YOMOJO. Dziwani kuti tsiku lotseka mpikisano uwu lasuntha kuchoka pa 2 December 2021 kufika pa 10 January 2022. Pitani pa tsamba lathu la kulondoloza pa Facebook, Instagram ndi Twitter kuti muziweza mbiri za mpikisano uwu.
Pamene anthu tsopano akumvetsetsa za lamulo lokhudza kufalitsa uthenga access to information, ndichikhupiro chathu kuti anthu amba kuonetsa chidwi pamene ntchito za chitukuko chochokera ku chuma cha dziko zikuyendera. Tamalizira pamene pa programu yathu yalero ya kulondoloza, tiye ndipitilire kucheza pa masamba athu a mchezo pa Facebook, pa LinkedIn, pa Twitter komanso pa Instagram. Mutiyang'ane pamenepo, mungoyang'ana mawu akuti kulondoloza, mutipeza pamenepo, mutipatse mafunso komanso ndemanga. Kwa lero tisiyane pamenepa, ine ndi Joab Frank Chakaza. Kufikira nthawi ina pamene kumene program ngati imeneyi ningoti tsalani bwino.
mwina tikangara tuli wasokoneza kuti kodi ndemu kutusa chani mukuti kulira mulo la chisisi ndipo mumukuruza kuti ndiufulo kuti tikoza kupeza uthenga nde cheni cheni chimeti igwire ndichiti
official secrets act ndokhulupa ndakale kale mwina chama 1920 tanthauza kuti boma inaona vuto komanso tinene kuti access to information kubwera chifukwa choti mu constitution anaona kuti nkofunika anthu akhaenda access to information
ala ma office ena amene alamulo limaletsa kupereka mauthenga koma pali ma organization ena kapena ma department ena anangopanga ma administrative arrangements kapena ndondomeko za ku ma office kwao kunena kuti simungapeleke information pokhapo kamina mabwana atanena kuti information itani ipelekedwe